So futhi ngona sesibona sesizokuzolonya ngabantu manje soqama ukuthi iscover ye ngoba zonke izinto ezinhle ziyamlandela lapha nomthandeni fama ngale umshovu enkaraba nenkane siyambona lapha nomthandeni ememezela ukuthi useli ambassador la ka abitha ngamemazwe lezi icathulo ezithandwa kakhulu amajongo namabhinqa umthandeni uzosime iqhole le icathulo ebese eya kuholela lokho ayiqine ngokwenza icathulo kuphela iabitha kodwa yenza impahla ezinhlobo nhlobo ngamemazwe lapha umthandeni shothi ubunxusa bakhe sesibazi manje na obaka athi obaka abitha izinto nje zimambela kahle kakhulu lapha nomthandeni fama ngqere umshovu enkaraba nenkane futhi nothulo ngakho bade simuzo lapha nemezela iplatinum saphinde futhi sathola ukuthi lo platinum sekuyi double platinum kahle kahle enye uzoyicelebrate very soon okay indaba futhi ezimnandi ezingenza ukuthi ezingena manje ezithi laphana iyanyuka futhi nemisakazo lapho khona kuqoke khona ingoma kamthandeni ethi eParis iqokelwa engomeni ezizohlukanisa unyaka akusegona kuphela okhosini FM kodwa umhlobo wenene nezinye nje iteshi ozibukela